Mahelo ya viki ya nkoka eka Vakresite. Malungiselelo male kufambeni kahle kutisisa leswaku Vakresite laba humaka kule nile kusuhi va khomiwa kahle tikereke tilompha. Tani leswi Vakresite vanga hlengeletana ku tlangela rifu ni ku fuka ka Yesu Kriste. Kasi lowu i nkarhi wa nkoka eka swirho swa tikereke tani leswi vanga ta hlengeletana emaheleni ya viki hinkwawo ku chumayela hi vun'we rirhandzu ni ku tsundzuka rifu ra Kriste.
It is our daily message, my brother, that people must know that Christ has died for them. Christ is risen. And for this reason, our preaching for those 7 weeks will make sure that the congregants accept this message and not put in themselves, but spreading, you know, to the world that indeed Christ died for them.
Kereke leyi tshemba leswaku ku hela ka vhiki loko ika ku dyondza hi ku rivalelana ni ku pfuxeleleka.
Kusukela namuhla libaluleke kakhulu ngoba ngalo sikhumbula indlela uKristu ayihamba eqonde enqamulezweni. Wakhuluma amavi lamaningi lasikhombisa but lelikhulu kakhulu nilelo kuthethelela kuthi babe bathethelele ngoba abakwathi labakwendawo.
Kambe eka vanhu van'wana lawa i mahelo ya vhiki man'wana yo leha ntsena lama ma nga riki na nchumu.
Izinga Yesu leni ngikuthi bafundisi banyalo asisabathembi.
Lisukula namhla lami anele understand ukuthi la lende kufanele ukuthi mile mangiya entweni and then ngathi ukuthi lisuku lali.
Ungahlawula ku heta mahelo ya viki lawa hi ndlela yihi kumbe yihi. Kambe vavuhlayiseki exifundzeni nkulu va tiyisise leswaku un'wana ni un'wana u hlayisekile ku katsa ni le magondzweni ni le tindhawini to nghena laha tikweni.